tikupatsani moni nonse amene mukutitsatira pa channel yathu. Mutakhala ndi tsiku lobepa ife timakunyadira na nyamata balance semanal gofat samwera lazaro komanso malume sizifu kadewera amene nthawi zonse amakhala kuthamanga ndi kujambula ma video amene ife timakupatsirani cholinga chathu mkuendera limodzi komanso mudzidziwa kuti nyengo kapena dera lathu zinthu zikuenda bwanji cholinga cha channel imeneyi nkukupatsirani nkhani zosiyanasiyana tikudziwa kuti ambiri muli kutali muli madera osiyanasiyana koma mudzidziwanso zakumudzi kuti kukuchitika izi ndife tili pano kuti tidzikutumikirani kukupatsirani nkhani ngati zimenezi timathokozanso kwambiri chifukwa cha makomenti wanu osiyanasiyana timapemphanso kuti mudzipanga subscription kumadinya pachapa da kuipatsa moto eti koma kadinya mene pachapo pa kupanga subscription ndiye kuti channel iyi ipitilira kukupatsirani zinkhani zosiyanasiyana pano tufuna soti kupatsirani nkhani ina imene ife yango ripeza munthu ya kudandaula adachotsedwa dziwalo ndi mbali wake mchimwene weniweni wama imodzi bambo mmodzi ndiye pali zifukwa zosiyanasiyana zimene zinapangitsa kuti mkulu ameneyu achotsedwe dziwalo ndi mchimwene wake koma tunkhani idangokhala choncho ochotsa dziwaloyo ali kumudziko akukhalanso mkumasangalala mkulu amene tili naye pano amene tili tiche zenayi akuvutika koma akupempha chithandizo akupempha maganizo anu kuti atsate njira iti mkulu ameneyu sanapite ku polisi kukasuma akuti akuonetsa chikondi safuna kunsumila mbale wake kuti mbale wake adzikoneka lili munsera ali kundende zimenezo sakufuna koma kufuna atsate njira yanji kuti nkhani yake iyende mwachilungamo chifukwa iyeyu ali ndulu lumene akuva kubwereka maka kumalisashe kwake popeza kuti adachotsedwa dziwalo ifeyo taona koma motengera ndi ntchito yathu mwina sitikwanisa kuti tikuonetseni dziwalo zimenezi kuti mkulu amene adachotsedwa motani koma ifeyo mkulu amene watimasukira taona adavulazidwadi tiheze naye zili zitatu achimwene takupezani ru mwina kumayambiriro anthu onse amene akutitsatira pa channel yathu imeneyi atakudziwani dzina lanu
dzina anga ndi moliyele
moliyele mumashokera kuti moliyele
kwa nyamani
moliyele mumashokera kwa nyamani muli ndi dzaka dzingati
ndidzaka 26
dzakubadwa
si
okay tatifotokozera ndi pangono munzambiri muli pa banja a moliyele
bake ndilibe ya Kamani vuedwa zonjamani ba
ndi
I was able to get a little bit of a
Munda unali wa mayano.
Sina unda na biroli.
Sina unda na biroli. Kusonya za kulino pambopo ni simu na kwadili makara limozi ndi ya mayano.
Gama iwe.
Amena makupikira niso ndiwo. Kili chonsa makupasa ndiwo.
Ndiwo.
Nde pambopo ni agulisa munda pantengua de jimil ikinyentu jimedikaish. Munda pitono kwa pempa muri mama kwa magulisa munda. Tandike nani viti medikaish. Munda kule.
Munda kule kufoja. Kwa mwe kwa wadu na kula. Kudame kuya jilibe. Kwa hivyo kwa shimama. Kwa hivyo kisada gule mpali. Kwa hivyo kisada gule ana gule police
nde munatsane naso ngatikati muri mudakatenga kulangira kulangira ndinene ndani
lero lo umwe apa iyo ndikazi pfunda mazimagu tsazi zidakalipo mwina kulangira ka police wagula one faisa ndikubelele loko mayala loko buluku hayi ndinthalandika ndizaso vipi
nde kulangira mukafuna nokuti mukagulitse mopeze thandizo ngati kafoja moja mukambira mu
ya mama mako
nde mutado dzogurira nipa
I'm going to go to the house.
bulengere lono mukati mopita naloku
ndafwa ndigulise basi mapopomo ndemwa tsokayira amewa sankulali kumwe kwamuka ya 7 apotero adangu kuva kuti monana gutse bulengere kuti tamangire kuti yafuna ndigule
bulengere nala joni
ayi umwe ufunda mfunda fito umwe
mfunda fito mafuna kugulisa apa ndingondra mazingati bulengere
na kazi ndingogutse badangu 150 sholinga ina distance ya 4
ya 4 ayo ndepambopo kuti adzakula ndani bulengere mapofu mabwereranso kena akakwanyamani kumutsi ndi kumutsi ngati muja mufurakozera mukumakhana kugona nsanga shama 7 o'clock usikwe mwadya ije mwagona
ndagona
nde muri chida chikano chani
yiwone basi ndibalewa nga amene tutiganiza ni alibwana ndi simbe amafudubulira mota ndi ngolo pa mmakaniko ye
mmakaniko
ehe
chimwana wanuyo ehe
chimwana wanga mmakaniko ndine ndango dzigonera kuti kuti akhani sibwengera ndi chanda meje zathu zidzanze ngachadapa ngale fadamba ndiwa amaya chotuma ngabwengera kuko nyumba yako ndili mapofuma mwemo ndibe ujene kugona yaisima kugona nene kwa kwa usiku kwa madona ndi simbi yambo ndi menyana ya
apa pako ndi simbi
msimbi mene
imene mbali wanu yada za kumenya nayo
eh
sikuona apa apa
simbi
padali kumagazi kububola no ruku shikuma kumene
zoona
wako menyani pamene pa
basi ina so zimenya apa pa pamwendo apa
bala ati kulona apa
eh ya
aliso chimona no ndi simbi mene amafudumulira mota
eh ya yekre kha ganiza niyo
kwa kumenyani pati
pamene pa
I'm so full, eh?
The man's a man of many who
could go many men.
Yeah, I have one today. I got second and I found out more and several tomorrow. They patch and get a little member. They want to go down to two of them with the more alarm,
which I don't know.
Eh,
Chabin. Motadeno, she does she can own the shiny. Other would engrammy with ship at Rada. Capenamo, I wish for a local and direct and is a bunch for Bobody Mabala, Minamoro Nessa, our body, Comanso, Marishon, and Mujarano, and Mujadago for Zani. Modest and Jiranch.
She but under the English, but I mentioned Bomaish. Then the Tandis really are Kali over there. Then the Funova Bundamus is between Miguel, Damigeli, and the best of my business, Argoman Jagger say in the bath.
I'm getting to know what she needs.
What she needs, but she takes a warm
palm. I'm a car with Shindegi Monconsole along.
I
don't go to the Zaniman Quarter, I would remove Zima, Jackson.
Jagger, the moment you got to be like I do the Jackson Gow, Jackson was a buy, Jackson. The best of the gum of the war. The moment was Jackson, yeah, in the cinema quarter. Then you only put over my language and say I want to go to Vega. The best of the car, I'm doing the wheat. Masuku 5
muko mama nkhala
eh
ndimwe nona do vula zani ata kupatsa ni muti semi tikashi
ngamenda andibelekeza kuti kwa migeli
ndeno mukufa bwanji ululu panopa ku malisheshe muchata onelamu osadile bemuna ku chipara lako kuti mukalandira thandizo kena kamuka kamba kuti anza pabanya dzapa chiweniweni musamange nchimwene wanga ganiza
ye ku chipara lako ndi kuti mpize ndikufanele kankhani yeso nkhaneli moja dzika kamba kuvutula lileni
Kwanu pa kwamba kutenda mu mazwa bwanje malisheshe kwamba kutenda.
Baba pa ndikuti ndivona nthaku mede ngavaka budula ndini mabvuti bola.
Mukavaka budula.
Eh. Sina apa mbulu kuti na me ndo pakuti nthali ago.
Chabwino.
Eh.
Mudaka konda kuti anthu akuthandizireni motani pofuna sokuthetsa ndi vuto limene muli nalo la ku malisheshe ndithu kupangidwa chipongwe kumeneko komanso ndululu mufuna anthu amene akutitsatira pa channel yathu iyi akuthandizeni motani.
Nenjingo funa rube mphakwa bwino kwa anthu amene amadzera kuti kubona wanzako ndi wako yemu thandize manga khale nale wani thandize momwe munthu ne makonde ndithu za iye yazi kanga ndi machibisa kwa mandi gulira kamba batata kumandi pasa ndithu pone ndine bwe kuti ndi kuno chilo basi ndi wenza kugwira ndipo sati muone apa ai sindi vula apa sibona ndi ndishosa yako
ya baba pa kuoneka kutupa
eh kasine ndu ndi kuti ndigwira ntchito dzi ndivula
zikuvutani pano pa mukungokhala
mukungokhala
muli bwino bwino musa na vula zibwe ntchito imene mumagwira ndi yanji
ndi maganyo kuti kuthuye kazi ndi malima ndeka kosa kasa salemba kafika kalima bali mboni pa mapita
Simona Calabasa, Banja, Mina, Gambirana, Gripo, Mutesen, Mafuranga, Minua, Munashi Bales, Gurengren, Gushiparala, Cabana Gurengren, Zibaraza, Prize, Mugano Village, Parashabo, Magurumga, Pilagomeneco, the Guragos and the Grand Minimabranco Police, Mugarenge, Shigala, and then Mugana Gamangitsa, Jimene
once.
Simona Calabasa, Banja, Gurumugambirane, Munakos of Song, Capangon, Gurengren, Zibaraza, Prize.
Once I want to watch one debate, but it was in the Patrosa.
Mugarishi won't debate the Mufuran House of Vision.
As the Madame Angle, I mean to land now. Now, we don't know what the moment in the Chimney Rang. And the simple medigage. The simple language, you have a boat, so the Bali. I'm a man
and
Duna,
and I was in Ramagona
simple
medigage. Simple
medigage. What I'm going to return is a
Lamanquara, which you have a bomb. You know, if
you want to show in Tim of Wedega, now into Woody, I think you want to sing a one. Now, we'll pick up our phone to go to a boy in the Wedega.
Mukonetsa swaro kuti mwina kumudzi kwa masokonetsa ari kwambiri muntu wako.
Na sokonetsa palibe ubwane kwa vhati.
Simu sokonetsa.
Ne apo mwapa mulungu.
Mango sura foja.
Foja ya kuja kasi mchingambo ya mwashi isi gara jimwa ina yonde ina ata
hii. Shingambo ya ndi foja winayo.
Sigaro ngari.
Sigaro ngari.
Ya.
Mwa.
Mwa dima maso kumano siso kwa niza mwotu. Mwa ziwa mwa wanza uya ndi.
Chabu yonde mwufuna kufuna kwa bwino. Akutandi zina rengire nao gao kufuro limene inumuli na.
Ya.
Tatokoza ruhi fuwa shu zishe peza kubwela poela kwa ifa balansu semanani kutiti meleke kwa antu shori nganchakuri akutandi zireni simu na teko bisa furo lanu ziko mkwambiri edhi
ziko mkwamba samuelaza
kumapeto zina licha
mori ere
mori ere
mori ere maroni
mori kupita kumuzi kumene kutika shesana nchimene wana
ya wababa libezi juwa vude njijanjia ndi nende sangulani
shabuino
ditago
ziko mkwambiri
ziko mkwambiri
iya kuyankula kumene kuru ndi kwa nsibambu amene yu mori ere amene adabangido shikongwe ndi nchimwene wake wabele limodzi, mai modzi, bambo modzi adapa ngido chivongo adachotsedwa dziwalo kumaliseshi nkulu amene iyo akufura kuza kuti mai yake adagulitsa munda pa mtengo wa 10,500 cash nde pa mtengo wa 10,500 cash tingopanga mokankhira kwanza thamene mukutitsata ku Malawi kwasha ikhoza kukhala 200,000 Malawi kwasha 200,000 Malawi kwasha ndimene amai wawo adagulira munda nde wadapita kukapempha 20 medikashi 20 medikashi tingoyika pa mtengo wa 200 Malawi kwasha 200 kuti yai nkagulire kandudu kapena nkamwene nawo kashasu nde adakaniza kuti ife pano ndalama tilibe nde mucha mwamvera akufurokosera tsarinetsa pane kuti chifuwaso chaudwa ndi makulu amenewa adatenga bulangete kuti basi nkangogulitsa pa mtengo wa 150 medikashi kuti ndithaneso ndi mavuto wanga 150 medikashi tingoyika pa 1,500 Malawi kwasha zinthu zimene zinabweretsa mpungwepungwe chimwene wake akuonetsa kuti sanakondwe malingana ndi zimene iyeyu amapanga ndadangotenga chinsimbi dzipangizo ndithu zimene amagwirira ntchito ku nkhani yofudumulira njinga za moto komasongolo porati mmekaniki akugona ndi usiku basi adangofika nkwamba kummenya komanso nkudzafika pompanga chipongwe ku maliseshe ife anyamata balanso taona komabe siku ngakhale kotheka kuti tikuonetseni zinthu zimene zifuwa video zathu amakhala kuti akuonera ndi anthu osiyanasiyana wana komanso wakulu ndi zina zoteno ayiayi tikozanso tsiku tipite kumudzi kumeneko kwa nyamani kwa nsekula veja kuti tikacheze ndi mchimwene wake komanso tikacheze ndi amayi ake ankulu ameneyo komanso azitsogolera mudzi kuti kazi kuti kodi zimene akukamba mkulu ameneyo ndi zoona kapenayi koma kupempha thandizo ku balansu semanayi apange bwanji nkhani imene yapite nayo kuti chifukwa kapita ku chipatala cha boma akamuwuza kuti ambapita ku polisi kukasiya ripoti pambopo siya ripoti mchimwene wake amangidwa iyayi usakufuna zoti mchimwene wake amangidwe koma munthandize akuti zintchitonso zayima chifukwa maganyu sakugwira sakulima chakudya adzipanga motani pang'ono muzambire ndi zimenezo ku balanso semana ine ndi golfat samwera lazaro komanso sizitu kadewere kujambula video imeneyi zikomo.